Wama mi kiti kiti, misi si kiti kiti. Nano yo wisi wisi, oh what's up wiki wiki. Wama mi kiti kiti.
Want to touch their body.
Heart before empty.